ko turakira ibikorwa byahora birangurwa na banyakubahwa bahoze ari cegera ca mbere n'icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu. Duhereye rero ku cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu, twovuga nk'amadosiye amwe amwe yo kurangiza ikiringo yabwirizwa kugaruka mu nama nshikiranganji kubera yari yagiye gutosorwa, vyaba ibijanye n'ivyo mu butungane, ibijanye no kuraba ibisata bijejwe gutanga impapuro ndangatongo ingene vyotezwe imbere, ntwari hagati mu gihugu, ibijanye n'ingene uhereye ku karata ndangamuntu n'izindi mpapuro zitangwa mu bisata bimwe bimwe vya leta zotezwe imbere kugira ngo ntizishobore kubi inkaratasi ziganwa ku buryo bwa kijambere. Mu bushikiranganje nyene bw'intwaro hagati mu gihugu, ibijanye no guhereza imbibe nziza zikwiye kandi zijanye n'ibihe turimo igisagara ca Bujumbura, hamwe n'ibijanye n'ingene hoba ubwigenge bw'amakomine y'igisagara ca Bujumbura nk'uko biri mu zindi ntara. Twovuga kandi nko mu bushikiranganje bw'umutekano hariho amategeko makeyi atari bwaheze gusubirwamo, twisunze ibwirizwa shingiro rishasha n'amategeko mashasha agenga leta, ayo nayo akaba yarasanzwe ari mu nama nshikiranganje. Iyo hataza kuba ibibazo twaciye tujamo ariko yararangiye mu bushikiranganje bwo kwivuna bansi, hariho naho nyene ibijanye n'intumbero ya leta, igitabo kijanye na politike yo kwivuna bansi nacyo nyine cyabwirizwa guherahezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire. Yagarutse ku bijanye n'ingene abarundi baba hanze bogengwa n'amategeko meza bagashaka kugira icyo batereye mu gihugu, n'abarundi basaba akazi hanze naho nyene hoba amategeko bagenga n'amasezerano hagati y'ibihugu bagiye gukoramo. Ivyo navyo nyene bikaba byari ku meza nshikiranganje kandi bikaba byari ibintu bigiye kurangira vuba mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Hariho ya ntumbero ya leta, politiki ya leta mu bijanye n'inganishwa ry'imishahara ku bakozi bose kugira ngo ubusumbasumbane bureke kwimonogoza atamvu. Iyo nayo nyene yari kirarangizwa kubera yatanguye haraciye imyaka itari mike. Harimo kandi n'ibijanye n'isubirwamo n'amategeko agenga abakozi ba leta kugira ngo aje ku bihe tugeze ko, nayo nyene ni integuro y'ibwirizwa yari imaze kuyigwa na leta y'u Burundi. Tubibukije gatoyi ngira ngo muribuka yuko mu mwaka uheze habaye umwiherero wa leta wari wo wa nyuma wo gusuzuma ibikorwa bya leta aho bigeze. Mukaba muzi yuko leta y'u Burundi yari imaze gukora ivyo yari yishinze byose mu myaka itanu no muri uyu mwaka nyene urangiza iki kiringo vyose ku bice birenga 90% kwijana. Twovuga rero yuko twari nkudu two guheraheza natwo nyene twari kuba twarangiye nuko igihugu cagiye kigira ibibazo. Wahoze ari icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu nawe nyene yabidushikirije ku buryo buramvuye ibi bikorwa byihutirwa cyane cyane mu bushikiranganje yararongoye bujejwe gukurikirana ibibazo by'ubutunzi n'imibano n'iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba rero navyo nyene ari amadosiye yarasanzwe ari mu nama nshikiranganje yaragiye guherahezwa yayatubwiye ayakenewe twari dusanzwe tunayazi kuko natwe twari muri iyo nama nshikiranganje umuntu azoheza agaca yihutirako.